iraginyaryo impano y'agaciro kenshi umuvyeyi aho umwana wiwe kuva kimwibaruka akazokurana amagara meza ndetse nawe akabishimira ababyeyi biwe nuko mucandagisha kuva kivuka gushika kwije umwaka n'igice adasibura cancu na rumwe kukiranga minsi gitangwa n'abaganga menya ko umwana aronkejwe incancu zose kandi kugihe aheza gakurana amagara meza mbere bikanamurinda kwandura indwara zitandukanye bikamurinda kugwaragurika eka mbere bikamurinda no guhitanwa nazo mu gihe yoba atacandazwe incancu ningira kamaro umwana wawe ubutunzi nyabwo ushingiye ku magara meza kuko ubuzima ni katihabwa byongeye amagara n'amazi aseseka ntibayore ducandagishe rero abana bacu kuva bakivuga gushika bakwije umwaka n'igice kuko atakindi dusabwa atari gukurikiza isango baba batwandikiye muri kagakaye gasa n'agahama gakurikiranwa ko amagara y'umuvyeyi n'umwana ubu n'ubutumwa bw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu mugambi wabwo ujejwe gucandaga.